omkhulu wamalungelo emthethweni sisekelo wethu uqukethe amalungelo awonke umuntu eNingizimu Afrika. Ngakho-ke, amalungelo awo wonke umuntu eNingizimu Afrika amelwe ukuhlonishwa. Lokhu kusho ukuthi wonke umuntu eNingizimu Afrika unesibophezelo sokuhlonipha nesokungathikamezi amalungelo abanye. Ngakho-ke, nasi isibonelo. Sonke sinelungelo lokukhuluma ngokukhululekileyo. Kwesinye isikhathi lamalungelo angashiyana. Ake sithi esikoleni esithile kunehholo eligcwele abafundi, ebese kuba khona omemezayo athi umlilo ngenhloso yokwethusa abantu, ebese abantu bayalimala ngenkathi basazama ukubaleka. Kule simo ilungelo lakho lokukhuluma ngokukhululeka lishayisane nelungelo lomunye lokuvikeleka. Uma amalungelo eshayisana ngalolu hlobo, elilodwa lawo lingavinjwa. Lapha ilungelo lokukhuluma ngokukhululeka livinjiwe. Kwesinye isikhathi siye sibone amacala lapho khona abantu bamalungelo ashayisanayo ukufanele izinkantolo ziwaxazulule. Izikhalo ezifakwe kukhomishina yamalungelo abantu zingaholela ekutheni kuhumushwe amalungelo ashayisanayo.
Ikhomishana yamalungelo abantu iyinhlangano yomthethosisekelo esebenza ukuvikela amalungelo abantu kanye nokubatholela usizo uma amalungelo abo ehlukunyezwa. Akusikho ukuthi amalungelo ethu awanasiko. Kwesinye isikhathi, amalungelo ethu kumele abekelwe imikhawulo ukuze sikwazi ukuphila emphakathini nokuthula nomoya. Uma abantu bengakwazi ukufinyelela ekuzwaneni, uma kunokushayisana kwamalungelo, kungadingeka ukuthi ngenelele ilunga langaphandle ukubathathela isinqumo. Bangaxhumana nekhomishana yamalungelo abantu yaseNingizimu Afrika, okuyiyona engenza uphenyo besiyaluleka ukuthi ngenziwa njani ukuze kuqhubekele phambili. Noma bengaya enkantolo yokulingana, ebese umantshi noma ijaji lithatha isinqumo sokuthi imaphi amalungelo azohamba phambili noma kungaphilwa kanjani ngokuzwana.
Ukusebenzisa amalungelo ethu kungabekwa umkhawulo nguhulumeni, kodwa uma kuphela leyo mkhawulo inezizathu eziqinile futhi yesekwe isithunzi, ukulingana nenkululeko emphakathini wentando yeningi. Ukuqinisekisa ukuthi umkhawulo uvumelekile, uhulumeni kumele enze lokhu okulandelayo: ukuveza ubufakazi bokuthi beyingekho enye indlela yokwenza, nokuthi lowo mkhawulo uzofeza isizathu esibalulekile. Ukuqinisekisa ukuthi umkhawulo usezingeni elincane, nokuthi lowo mkhawulo ubekelwe bonke abantu, hayi iqembu elithile noma umuntu othile. Umthethosisekelo ubuye ubuke izidingo zokusebenzisa amalungelo ethu. Isibonelo salokhu yilesi: ukukhuluma ngokukhululeka, ukuvikela ilungelo lethu sonke lokukhuluma okusemqondweni yethu, nokuvikeleka abezindaba. Kungasetshenziswe ukususa impi noma udlame noma ukwenza abantu bazondane. Namalungelo wezomnotho anjengokubhekelelwa kwezindlu, amanzi nokunakekelwa kwezimpilo nguhulumeni ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa akunasidingo sokuthi kubhekelelwe wonke umuntu ngokuphuthuma. Yize kunjalo, akusho ukuthi ukuhambisa amanye amalungelo phambili kusho ukuthi kufanele kushaywe amanye indiva. Amalungelo ethu abalulekile engabekelwa imikhawulo ezimeni ezithize. Futhi kuphela uma isizathu singukwakha umphakathi onobulungiswa. Sidinga ukuqinisekisa ukuthi amalungelo ethu ayahlonishwa, siphinde siqonde ukuthi amalungelo abanye abantu nawo abalulekile.